Sanibona igama uFistas your 1K guide sikwamaphutha ehall lethu siphumelele hall sizokwenza ipresentation namhlanje kumhla ka 2 July 2017. I hope everything is on bash.
Well, Inka, madam, Muspis, I'm Kisa. Okay? No? Who's Shaw?
I mean, Shaw.
Shaw.
I'm Kisa.
When's it? I'm Kisa.
I'm Kisa.
When I'm coming, Shaw, I'm saying.
Imali abasuke benza le abakuyofinyela abakhethela ngayo ngaphezulu le abakurewarda ngayo ukuthi kade basuke beyithathephi bona noma i-circulator khona la
umbuzo wakho uzokubeka nje funa ukuqale ngikhave lapho nawo umbuzo wakho uzokhapha nawo ucele uwubeke mase ngikhave laba beseseyibuzayo so okuqala ukuthi ngoba uyaprovide ama-1000 bese nangaprovide ama-1000 nowakho usekumeni 30% is coming up. Okay, so pending. So pick each one, drink it here, yeah? When we use a provider, when we use a getter, then the provider is system, and I should put them also registered in my hand. It's a keeper, and the material you was with you. We take money, also for now, and offer his tenor. So we call him out, and also for the donation to invest. Okay, I'm having a cut. That's the PhD achievement. Then put a Bitcoin. In Bitcoin, combination, the multi combination, and as a Bitcoin. You understand?
Yes, but I'm not going to say that you can't have that.
Who was it? Yeah. That's
the name, but in the chance of that.
Bitcoin, that's it.
Yes, virtual. So we send look up. So we think of it's virtual.
That's
true. Yes. Well, it's going currently my 7 working down. Eat dollar more than I'm going to my mother. Here, I'm going to have a little bit of children in my mother. But if Bitcoin is 7 working down, that was some shy. So, so if Bitcoin, yes, even in South Africa, if it is in South America, imagine you don't have America, you don't have South Africa. So that's why I'm here writing Bitcoin. Careful, right now there is a lot of information online. Now, from who does the Bitcoin, and we have to be now that we need time.
Yeah.
Yes. Good. All right, so say I'm having Bitcoin, right? Yeah. But I'm going to move on camera.
So,
how long have you been in the system? If it's a value, you see, for the month of 2016. Okay. So omunuzo ibuza ukuthi why abantu ningayithola. Ufuna ozothola lo muntu ozofika kiyena. Awubeke. Bese ngicela ngizwe ukuthi abantu laba thina uma 2016 bengasathola ngasem 2017. Somebody go. So bese kuba khona enye imali kwi-system esibhalwe order nominal 2016 nayo. Order nominal usuke sekukhonvethwe umama 2016 usubhalwe order nominal. Abanye basalokhu sesekukhonvethelwe leya mali. Mayesabhalwe umama 2016 isikhayesiningiso isabhalwe nenzalo yayo, but mayesibuyisele ku-order nominal ufakwa le owadonate ngayo. Sizamukhulisa back ukuthi uyithole then uphinde udonate yabosha ngo-2017 ngoba masikhulisele inzuzo yakho wayenza kusukela ngo-2016 izosinda isiningi kakhulu njalo le-10%. So kungcono siyisuse inzuzo sibuyisele ne-Wi-Fi ukuthi ma-previous. Right. So isibizo ne-order nominal masishintshe njalo. At any point in time uma ungena kusystem ukuthi uyafika i-order nominal yakho isibhale ukuthi ikhona osezokufakela wena. So yenziwa i-system uma sekufika i-term yakho yowa-order nominal kuthola ukuthi mina uma ngisingadonator wena sekufanele imali yakho yango-2016 yes ifakela. Right. Iyachaza kona nje iyachaza le ngiyichaza. So ubaba umakhosi. So i-way forward ukuthi one ngizokhuluma into ezithu ukuthi bayakugqugquzela ukuthi si-provide manje nge-Bitcoin ngo-R1 ngoba ma uze South Africa abantu abaningi bagcina bethukile ngo-2016 ukuthi uthukile okwenzekayo. So kuzoba nzima ukuthi uthole into ozofakela imali eSouth Africa uma ufuna ukusebenzisa amabhanki. So uma ufuna ukusebenzisa i-Bitcoin baningi abantu ngoba emhlabeni wonke kwese sikhathi siba baningi eSouth Africa kuphela. So indlela eyaphambili leyo ukuthi one place sizame ukuthi sijwayeze uku-provide le-Bitcoin sikuyidwele le-Bitcoin futhi. Okay. Njengamanje last year mawuprovide i-Bitcoin lalinikeza inzuzo enkulu provide but isisiki ngokuthi abantu abasesouth Africa sebebanzela abadlaum kuyayehlisa inzuzo yayo i-20%. Okay, amazwe niyachaza so I think ikhavile lona umbuzo ozokhavulwa manje ukuthi umqondo wami uzoba number one uzoba number two uzokubuza abantu azokubuza ukuthi abakhohliwe isikweletu sabo asebefikiza ngeoda nominal manje sibhale futhi ukuthi naye imali yakhe yaleyo naye isikweletu yakhe. Kukhavula uma kuwukuthi lo uyaprovide nge-R1,000 uyaprovide nge-R1,000 kodwa lo meseyithole imali yakhe sekufanele ebe-300 ngaphezulu kuphela kwenyanga. Uyayifisa ukuyizwa? Yes, uyayifisa ukuyizwa. So nansi-ke ilula ukuthi ebantwini abawu-2 oprovider u-R1,000 no-withdrawer u-R1,000. So, from Mutoka, kuqale ngizomregister mina kwesystem as ifounder system. My profit 1000 ngizothola 5% kweyami system. Bazoprovidelana ngoto imali. Then isystem mina izobe isithi sengino 5% kwa 1000 isho.
50 rand.
50 rand. So wonke umuntu ozoprovide 1000 engimtholile nje. Kwisystem ngizothola 50 rand. So as the more mina ngifaka abantu kwisystem o 50 rand bambayana. At the end of the day, ngina sengikwazi ukuyidrawa nami. Imali esile ngala ku 50 rand. So isystem yadizayinwa umuntu wasethi uzozakhela la mabonus lawa. Or 5%, 3%, 1%. So it's a system. So one of our 5% is joined, it's an amount. It's a system we found that here at all. You're not going to be divided to the future back. It's niggas and we're going to send them a presentation. Ngoba, ngabe sifuke ngani yona. Kuyaye kwenziwe namaposta, kuyaye kubolekwa amaprojektha lawaya, yonke lento le, iy'khipha lezi siyaye siyithengele kubona ngefundile. So yonke leyo mali iphinde ibuyele back kuthina, noma ingabuki yonke phela nawo kumele besandelelana bavule ikhampani. So bottom line futhi eyabo inzuzo bayenze ngokuthi thina sijoyinisane, and ukuze thina sijoyinisane baye baphapha imali kuthina ukuthi sikwazi ukuphosta lama-events ukuze sikwazi ukubiza. So njengoba thina sakhela ni 20% nabo bayakhela ni 5%, 3%, 1%. Ungayibuka
kuwebsite yakhona, they don't get any, because I know they don't make money out of blog.
Ukuthi
abayenzi ngakhona ezimakho every time singena siyama-millions la kuwebsite.
No, they don't need to. Abantu kusathi abantu abaningi kumele babakhokhele to get indlela yokwenza imali kanjalo. And so iningi imali, yabo le mali le baba le? Iningi.
Okay.
Le bayenza la. At some point in South Africa, sake saba 2.5 million members. Our triple F. Funa ubale kahle. Iy'balo zami zibuye bale, kodwa ngifuna ubale kahle. At some point sake saba 2.5 million amamemba. Now, imemba abazodiphozithi 1000 bonke abantu ukuze bathole 50 rand.
Leya uqale ngayo leya imnandi le ma-order nominal nompela izohamba nje nizothi ukushesha kwathi ihlele kanjani.
Ukushesha kwayo unfortunately ku-based like grounding thina. Njengoba like grounding thina sonke sesithi eyi sesiyasabufaka imali. Masifaka imali mhlawumbe sesifaka 100. Umuntu one-order nominal ya 10,000 rand uzothatha isikhathi ukuthi athole 10,000 rand ngoba umuntu ofaka 400 rand bamnikeza bathi akufake 100 rand mayinaze 10,000 some 9,900 okunye afaka 500 rand bakunikeze mayinaze 10,000 some 9,400 rand. So the more mina nawe sibuyelwa yethu imali yenza more nalo eba ne-hope yokuthi aku-provide more. And the more yenza njalo, yenza more thina sonke sibuyelwa i-ideology yatriplalinti. Kahle kahle ayiyo le nto but siyayifeyilisa thina kuphela at some point bese yakha ama-order. So izobuya kancane kunalokho esikufisayo, but mina ngiyafisa ngathiwa ungavuke kusekuthiwa yonke iyezo. But then, due to ilek abantu abaprovayidayo namanje and abantu abaningi basebeprovayidele i-bitcoin, uzothola ukuthi wena kwi-akhawunti yakho awunayo ngisho i-bitcoin wallet. So i-system ayizokulinga nomuntu oprovayidele i-bitcoin sakubuyisa imali yakho ngoba awunayo i-bitcoin wallet. So enye inkinga enkulu ukuthi sasi-add ama-bank account kuphela kwi-system singayi-add i-bitcoin wallet. Ngaleyo ndlela ilezayo imali azikwazi ukubuya i-bitcoin kuthina ngoba sine-bank account. So enye into mhlawumbe ezofuna siyilungise. Yeah. but ke yona yona mhlawumbe ukuthi uthola sithi Bitcoin sikaso aseko aseko angitha aseko siyabona awuhlamina aseko siyabona aseko okay ufuna 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 ukubonga kwabafike namhlanje ngiyacela ngiyacela niyithathe le number sikhulu ngicela niyithathe just ukuthi ningi WhatsApp ningijonge mina dead so that masibuya la ngizophinde ngitshele ukuthi sizobe sikhona siphinde sihlale phansi sixoxe kanje ukuthi iway forward sithi okay ngicela niyithathe ungitshele ukuthi usifiso lo siya lo themba lo kade ngikho so that mase ngifika la ngiphinde ngikwazi ukukutshela ukuthi ngale last one njela ngomhlaka bantu zone ngibuye la ngesikhathi sini sizokwazi uphinde sihlangane mhlampe gcina usufika nomunye umngani sandi ukuthi alright ngiyabonga.